biravuga yuko mwigeze kugira nti kami kazi cy'umugabo basanzwe bubakanye mwigeze kumufa sinzi ko tari bwa nk'umugabo mubana muri cyo gihe ariko muri cyo gihe mwarigeze gupfa gushika naho byatumye munatandukana we na kami kazi
ego kudakorana kwanje nawe ni myanya itagira hura kandi bari kure nanje ndi kure
mba ndivuga ko mutakivugana sana
ego
warigeze kugirana kuba ikarte n'umugabo muravana bivanye n'ukuntu wakina amafilime akakubwira ati reka kuzura kina amafilime madame guma nga birashika nyene muravana ije cyo cyo nacyo tukivuge ku iki tukironkere ko inyisho imeze gute
oya icyo sinda cishire ni prive y'umuntu aho nacyo fise ndabyishura ko
Oi, numunezero geretse kandi gusubira guhura namwe. Uyu ni umwe mu munezero mfise yo ndiko ndakora cyane nkora ivyanje cyane dukora ivyacu muri Isaac TV mubira bamwe bw'abakunzi ba Isaac TV. Ndabakunda cyane gose. Muhezagirwaho muri hose namaze gushaka kuri micro Mr. Meet Mr. Home the voice from Angel Angel de la capitale behind kamera turi kumwe na Juma Jux nkuko yamatuzana amasana mameze neza cyane gose. Reka rero numunsi tubikore kugira tubazanire ivyatuzanye hano. Turabakunda cyane gose. Tufise icyizere nkuko sangwe nitandayizeye na mafise icyizere na manizera imana kandi nkizera namwe mwama mudukurikirana cyane turabakunda cyane reka re ndamutse umwe mu bamama novuga yuko ariko arakora neza cyane mu kwandika amafilime mu gukina yakinya amafilime menshi atandukanye muraza kumenya byinshi bizurusa ko gwinshi ariko surusa ko nikugira tumumenye nyene byicimbise tumumenye nyene bikwiye kugira bigende neza cyane gose kandi muramutse ama aramutse abakunzi ba Isaac TV ndazi nimwe muri benshi ko muradukurikirana aho muri hose byo muko murakora bime bigende neza kandi mu gihego muri ko murara bakino kiganiro ukirabe kuva ku ntango gushika ku mpera kuko hari byinshi nza kuvuga ku mpera nutagiheza utaza kumenya reka nenda muramutse mama umeze neza
ego tumeze neza
seka neza
murakoze
ati nasha kugira seke kugira mbashe kubibona neza kandi nangwe mbashe kubibona cyane ramusare abakunzi ba Isaac TV kugira cyo dutangura ikiganiro tuyage byinshi novuga yuko byatuzanye kandi bifite akamaro cyane
baramukije mwese amahoro y'Imana abane namwe
abane namwe nabo kuko Imana niyo nkuru kandi ama yabikoze ku mazina turi kumwe n'umumama ariko novuga ko ari ryambere ashitse kuri kamera za Isaac TV nimba ntibeshe
aya ni ryambere amazina nitwa Daise Donat
abeshi basanga izina se
ya abeshi bakunze kunyita Dodo ego
turamugize rero bakunzi ba Isaac TV imbere yuko dutangura urumva kuri na mushashi tari wabwana utari bwana baramutse kuri no ncuro ubaramutse ku ncuro ya
ndabaramukije cyane kandi ndabakunda nize ko tuzokorana byinshi kandi byiza bizogenda neza
iyo uvuze gukunda ijambo gukunda mbega uri hari inyuma ya kamera canke uri ko ari kuri telefone kuri smartphone asigura urukundo uri mukunda ko rumeze gute
kubakunda nabakuye muri benshi cyo gituma naje gukorana namwe cyumvikane ko ndabakunda nabasumbishije abandi
sigura yo umuntu wese ko aradukurikirana tumubwire ko umukunda wa murutishije abandi bose utagukurikirana wese n'umukunda
oya ukurikirana niwe dukunda
okay urumwe mu bamama novuga yuko bari bamaze gutangura kariyeri yo gukina amafilime kuva kera je ko ndakuzi kuva kera nibyo nza kugaruka ko kuri ino nshuro turaje hari filime wanditse ubwira ushire ku mugaragaro mbega ku bantu bari kubaradukurikirana icya mbere kwanze barakwiye kumenya mbega iyo filime igiye guca hehe imbere yuko tuvuga byinshi baje kugira Sabonnez magatu baje kugira Sabonnez bamaze nimba bamaze guhagarika ikiganiro cya Isaac TV ntavyo nzi ariko baze gukimara baje kuyabonesha kuri channel yawe izo cya ko filime wanditse wewe nyene dodo
murakoze cyane cana yanje yitwa Gateka Film abipfuza kumenya byinshi muzogire subscribe bazahabonera byinshi
okay gateka tuvuze gateka filme kuko nka Isaac TV Isaac ni zina rya boss wanje gateka mbega ryavuye hehe ko nsanzwe tundayize
gentu kandayizeye ariko nari yumviriye mbona ko cana yanje no yita gateka gateka numuhungu wanje w'imfura ego
gateka utuvuga ati reka ndayite izina ry'umusore wanje
ego me
ariko nimba atari ibanga ufise abana banga
ufise abana babiri
okay afite abana babiri filime mbega iravuga iki filime iraza kwigisha buri muntu wese ariko araturaba iki filime iraza kwigisha buri mwene gihugu wese ariko araturaba iki kuko kenshi rifo yuko dukina filime ni ikintu kiba cigisha iza kwigisha mwene gihugu iki buri muntu wese ariko aradutegereza
byukuri filme yanje ahanini za kwigisha ingo hanini ihagaze ku bintu by'ingo izina ryayo yitwa ibihe urya hariya hari igihe ushika mu rugo ukaba mu byo bita ibihe kuko harabaho ibihe byo kuryoherwa harabaho ibihe byo kubabara iby'ingo namwe murabizi nubwo bamwe bamwe batarashika mu rugo ariko muri rusangi filme yanjye ihagaze ku bintu byerekeye ingo kandi izigisha abamama benshi yigisha n'abapapa benshi
ni true story cyane
umwe wese azobona aha hagaze abona aho yokwikosora
ni true story
yego
ni byakubaye
oya si byambaye ko ariko muri rusangi ngenda ndabibona hatandukanye yego
cyo turababwira rero baje kuri gatika filme ni film ni ariko S cyangwa ni filme gusa ah okay bari baragenda rero kuyabonesha kugira ibintu bigende neza cyane gose mbega kuri wewe gukina filme iki kibazo ni kibazo nkunda kubaza abantu ugikora nk'akazi cyangwa ugikora kugira wiryohere bakubone kuri umu star wamenyekanye mu Burundi wamaze kwandika izina kuri wo bikora nk'iki
Jewe gukora filme sindabikora nka business ndabikora kuko bindimwo ndabikunda niyo mpamvu abenshi bagiye barambona mu mafilme atandukanye
umva n'abatogwa kanoti wo kino bavuga ati je nigeza gukina
oya akanoti ntidutegeka turasaba hari umuntu ashobora kubona ibikorwa byanje akumva ko hari ico yo mpa kugira antere intege mbandanye ego
Sigura yuko ubikora kubera ubikunda naho ubura kanoti nacyo bitwaye naho kanoti bogohereje buza barakampana nake
oya kanoti ndakifuza kuko byukuri filime iratwara uburyo bwinshi kandi nipfuza kugera kure rero hamwe n'ivyo Imana ishoboje simpagarikiye ngaha nzobandanya filime kuko ni kimwe mu bintu nkunda ego
apa ya filme dutuvuge ko asanzwe akora iki mu buzima busanzwe kuko bavuga ati nta muntu abe akazi kamwe karashobora kukubesha aho mugabo ndashaka kumenya apa ya filme usanzwe ukora ibindi bintu mu buzima busanzwe by'ibiki
apa ya filme cewe nkora business abenshi banyita ngo dodo fashion
urambika abantu
nambika aba mama nkambika abakobwa ego
barabare uzonyamya mama uzo mwambika umunsi umwe gusa mama arashaje yambara za nkweto z'abantu bashaje kanzu z'abantu bashaje
oya ushitse iwanje yabo ushaje yabo mujene bose bararonga
ah fashion ndabona wambaye ikintu muzo ariko ku bantu tutabizi ku bantu basore usanga kenshi tutabizi ariko icyo bashita gute se
iki bajita yeni igikoriye cyo mwizose
iki
igikoriye cyo mwizose
igikoriye
ego
igikoriye no muri imigwi kirundi ku bantu batumbi iki kirundi igifaransa koriye turumva ko ari igifaransa
mu kirundi ka fakingora
nta ubona wo kiti zina gute
umuringa 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 niko abakera hari ukuntu bahora bacita
ariko kera ntibambara ivyo bambara ibimeze kirezi okay, novuga yuko urumva yuko usanzwe kwambika n'abantu urumva n'abantu barashobora kugufasha mu kugushorera ku bintu kanaka uwo gukenera aho agutore he mbabarire si promotion ariko ibi birakeneye kuko nibyo bituma byubaka gukina kwa filme kwawe cyanye ugasanga uri kuraronka kanoti apa hari gashobora kugufasha muri filme zawe
uwo nkenera ndashaka kumuha nimero do telefone yanje
urahitanga wewe
ya ndatanga telefone ukeneye ko ndamwambika arashobora kumpamagara kuri 71 131 508 uzo telefona icyo gihe wese azoze ndamwambike kwa dodo fashion birahari
nta kibazo bigutera nk'utazi nimero nganka kuko hari ababoga ari hariya abasore usanga nyine bashushe bakazi ugasanga sometime akiye aza nyine akijya mu by'urukundo mbeho uzovyakira gute
oya
umugabo arashobora kuva ngaha ugasanga birabaye ibindi bintu basanga aragusigiye umwana
oya ubu turi muri business uwipfuza kuzamba kuzokwambara neza umu mama
ntabwo ntibazobura jewe dushake dupinge ikiganiro kigiye ko kutazobaro
oya nazo ashatse kumvangira akazi kuko jewe nta nimero abantu bashaka ko ndabambika bambare neza
ego ego arumuna shaka kubona mbega ujya mama ko ari mwiza sana nawo mikorako kuko ari abantu bagira ibyo zyumviro ego kandi bibaho kandi gukunda umuntu bibaho umuntu yagukunza akabikubwira nibisanzwe
nibaza ko abimbariye nanje no mwishura kandi mu bugwa neza nkamubwira ko ibyo yipfuza bita bidakunze kandi mu kinyempore hajya kizira gushira isoni ego
ega tujye mu bindi bibazo bike bisanzwe no vuga yuko ni nkuru sako numera kubwira nshaka kumenya biravuga yuko kamikazi yahoze akinana na dodo mwarigeze gukinana na kamikazi
ego twarakoranye filme indirimbo ego
biravuga yuko mwigeze kugira nti kamikazi ujya mugabo basanzwe bubakanye mwigeze kumufa sinzi wa kutari bwa nk'umugabo mubana muri cyo gihe ariko muri cyo gihe mwarigeze gupfa gushika naho byatumye munatandukana we na kamikazi hama ifilimi za guhagarara uko mwaramusanzwe mukina nuko mwahora muri cyuti bivanye nuko ngo mwarapfuye ujya mugabo basanzwe babana muri kino gihe nata kibarizwa no mu gihe cyo Burundi mbega nka dodo ni kintu novuga nari mfise kwa maziko kandi narinda kimaranye gihe kinini ariko ndashika kumenya kuri kuri no cyo kandi uduhisiguro nyene kugira dushobore gutahura n'abantu basanzwe bakunda dodo na kamikazi kuko ndazi bafise abafana bari basanzwe bagushigikira
nibaza ko ivyo ari rusaku ivyo sivyo ivyo ntivyigeze biba vraiment
ariko vyaravuzwe cyane biratembera no mubana
oya nibaza ko ivyo atari ivyo
abafana tubabwira ihire
abafana jewe no babwira ko ivyo vya bitigeze bibaho n'urusaku kamikazi turakunda nti twigeze twankana ibikogwa navyo kudakorana kwanje nawe ni myanya itagira hura kandi bari kure nanje ndi kure
mba ndavuga ko mutakivugana sana
oya turavugana ego
uri muri telefone
ego
ndaza kuri ari kiganiro giheze ariko ikindi kibazo cangira ikindi kibazo no vugana gize biravuga yuko warigeze ariko sinzi kuko nta mutamana sanze nga warigeze kugirana kuba ikarte n'umugabo muravana bivanye n'ukuntu wakina amafilime akakubwira ati reka kuzura kina amafilime madame guma nga birashika nyene muravana ije cyo nacyo tukivuge ku iki tukironkere ko inyisho imeze gute
oya icyo sinda cishuriye ni prive y'umuntu aho nacyo fise ndabyishurako
aramishije ariko uko biri kose genda za kugerageza kubimenya
aho ibyo reka tubibike gato
okay iyo bishyize ugaho ukajya nk'ahantu dodo kuko birashika ireve ukajya nk'ahantu uruma murafye abana ugahura n'umugambwa ugasanga akubwiye kuri mwiza uca wibaza iki kuri wewe ni cya ikintu ucubona mu gihe uhuye n'umugabo asanzwe afise umugabo bubakanye ariko akubwira kuri mwiza
mbo uri umugabo ukambwira ko ndi mwiza urashaka kubimbwira umbeshe cyangwa
ukabibwira ari byo
ntacyo bitwaye kubimbwira ni nk'uko nawe ubimbwira turi mwiza cyangwa uwo ari we wese akabimbarira cyangwa nanjye nkabibwira nkabona uwundi muntu ko ari mwiza nkabimubwira ego
iyo bishyize ukabona umuntu musanzwe mukina nawe umugabo ariko akubwira ko agukunda uri mwiza ubyakira gute hose ntaguhora wibaza ati umunsi umwe tuzokina filime turi muri action zijyanye usanga zo mu gitanda ugasanga muri mu gitanda like kuki usanga yagiriye ko bivanye n'izo santima gufitiye cyangwa ugasanga nawe watwawe n'ibishobisho ugasanga nyine byahaye
te nibaza ko iyo bishyize tukaba turi ko turakora filime tuba turi ku kazi
ariko birashyika twambaye imibiri
ayivye ntivye ntivye
tegubwiye gukora
ego
batije na kazi nta vya hariya anye point
ego vye ntibizomba ko kuko tugenda gukora filme tuzi ikitujanye inyuma ya filme nta bindi bibandanye ego
uvuga ati nta bindi bibandanye ariko tambaye umubiri turashora ikintu cyose mu kucihangandira turashihangandira cyabaye kuko ndabizi n'umukogo urashora kumwiyumvira mugabo ntihagire na kimwe murondera ko mugabo kikaba cyabaye okay n'umumama asanzwe akina filme gato yinda wasigura abakunzi ba Isaac TV tujye kumushyigikira kuri Gateka Films kugira tubandanye gushyigikira ivyo wacu dushyigikira ivyo wacu abakinyi b'amafilme sinzi ko muri ko murambona ndiko ndabakoreramo cyane kuko amafilme arigisha tuba dushaka kakaranga cyane kugira dushobore guhanura abantu batandukanye okay dodo akajambo novuga yuko dusa n'abashaka gusozera abakunzi ba Isaac TV goba wari wifuza kubashikiriza ndaze Isaac TV waruyizi kandi waruzi yuko ikurikiye novuga yuko twaragiriye amahigwe Imana yadufasha abantu benshi baradukurikirana cyane tunabashimire akajambo wumva wowe ushaka gushikiriza abakunzi ba Isaac TV bari ko baradukurikirana ndaguhereza akajambo gatoyi mwanya nuwa
ndayishimiye cyane kuba namwampaye umwanya wanyu mukankoresha ikiganiro rero abakunzi banyu nabo bakunzi banje bagende bagire subscribe barabe kuri Gateka Films bazohakora byinshi byanje sinchiki intege kuko n'ubundi nzobandanya vuba cyane muraronka film irasohoka bidateberanye gato le 13 niwo munsi wanje wa lancement ikibanza muzokimenyesha ego
okay ukwezi
ni kwa gatandatu
Zigura yuko yo filme habaye ranshima izo yashitse ko zije twirukanga kugira.
Ego.
Nibirenge twakuye nibirato.
Cyane gose.
Okay, ikibazo cyane nyuma ngira ndakubaze uhe na president muri uno mwanya nyene mu kazi kiwaka akaguha umwanya w'umunota umwe wo musabiki. President araje nyene icubahira umukuru w'igice cy'u Burundi Evariste ndayishimiye aragushikiye kuri Dodo mbira ikibazo cyose ufisi ikintu wifuza ko nagufasha mwije gwa musabiki.
Cyukuri ikintu jewe no musaba ngiri wa mahigwe yo kumushikira no musaba ubufasha tukabandanya tugateza imbere ibikorwa vya filme kuko ibikorwa vya filme ngahi wacu mu Burundi biracari hasi cyane rero no musaba ubufasha tukabandanya natwe tukagera kure ego.
Okay. Ikibazo cyane magira nse n'ubusozera ntandukaniriza iyashu indugumba intuguta.
Yashu
ndugumba intuguta
cyo kibazo kiragoye kwishura niki byose nikimwe
niko mubibona bakunzi ba Isaac TV nibimwe yashu ndugumba intuguta ugitora cha ukiza cyashandika muri commentaire nimba yagitoye uzobibona ko yagitoye nimba atagitoye tuzobona inyishu
ego
reka nagushimire dudu
ego ndabashimiye nanje cyane.
Yari Isaac TV turi ku mwanya, we are on time, twibereye ku mwanya mu kubazana ibikorwa bimeze neza cyane gose. Iyo tuzanye umuntu ngaha anye tuba dushaka mu urabe ikiganiro cy'iwacu kandi mu giheze hama mujye kumusupportinga umuinvite tuba dufise kugira ibintu bigende neza cyane gose. Ndabakunda cyane, ni Star Boy nari kuri miko za Isaac TV inyuma ya kamera kwari kumwe na Juma Jux ya kuri Instagram wandike Juma Jux Isaac TV uraza kumubona kuri Instagram cyangwa wandike Star Boy Isaac TV uraza kumubona kuri Instagram urashobora kukufise ibibazo bibiri cyangwa bitatu ibikubakiye cyangwa waroza amakuru ahantu kanaka uzamamagara tujye kumushigikira. Rero ni tariki zingahe?
Ni tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu. Azaba ari dimanche isaha ni saa 10.
Le 13 juin azaba ari dimanche isaha ni 16 ni saa 10. Ndagerageje kubivuga mu gifaransa kugira byorohe kugira n'abatumvura rurimi rw'ikirundi kugira bashobore kugirane kubimenya. Ndabakunda cyane gose bantu bameze fresh tuko turayaga namwe. Nimba utaraba umuabone wa Isaac TV cyangwa ushigikire Isaac TV vraiment waracerewe cyane gose. Mushigikire n'abandi ni byiza cyane ko dushigikira ivyi wacu. Raba ivyiwacu utekanye kandi dufashe kuba uri kuri supportinga nako tuzana inkuru kugira mubashe kumenya byinshi ari aho bari hanze y'igihugu muzora ba filme za Dodo abereka Uburundi abereka ahantu hatandukanye nko twama turikora Isaac TV mu kubereka ahantu hatandukanye no mu gihe utaburi mu Burundi ukumva umengo uri kurabona Uburundi uciye kuri Isaac TV. Ndabakunda cyane gose mugira amahoro mugira aho mwamwubahwe bye bye tuje kumushigikira gateka filme situwe turagira Sabonnez kugira ibintu bigende neza cyane tumushigikire ushigikire ivyiwacu byiza cyane gusumba ahanje turasubira mu ndi mwanya ubonye kino kiganiro raza kubona ikindi tuzoguma turi kumwe namwe kuri Isaac TV bye bye ciao ciao behind camera Juma Juxi wakoze nawe cyane kumerekeza bye bye.